kusoo dhawaada sawirka ardayda Global Studies and International Relationship sanadkii 2018 dabayaaqadiisi aan adoo maadsintii